Hai, mbuye. Sintanganilwa ndi mwimbi, kati Malawi simba. Nayo mitengo kumereza, sintanganilwa dziko lino ndimba. Chisoni ndi fuko langali, akukonda sapa dziko kopano. Kutamanda lama ndi sopana, akuiwala zero za tuzi isojeba. Ibe pamutidigire mbuye, zibori Musaotche moto, zilingate ukulamulani. Zibori Musaotche moto, ajuluta mkulumula ntwanu wa mbuye. Goma Musaotche moto, kudigire antu wa mwina. Ae Musaotche moto, ibe pamutidigire mbuye, zibori Musaotche moto.
Musaotche moto, Musaotche.